Sizawuzenza kodwa isitho asisivezi ngaphandle. igamakele enkosi malonga yejoni nje mani incibe inje ndifune zihlale nje igamakele enkosi malonga chazile ke yonke into ibiyabethwa imali kuyahanjwa asiyihambi asikhonzi thina inkonzo yelocal uba ngabana xa kumele kuphunywe kwanje kuye epasikeni kukhutshona 700 wena uthawunayo bazane wavelelwa ingxaki usonwabise Nkohla soza khupha imali yakwakhe aye kwakho unothe kuba ndikwazi ndizawumane ndivele emthandazweni andithi ndiyakwazi ndimane ndivele emthandazweni xa kuthethwa kuthiwa abahambayo mababhalise ndiphuma ngomnyango ndiyakhe wawuke wayakwe wawuke wayikhuphela ukuya kwabani 700 ndifuna le nto ke boma ndifuna ze kuthi xa kwenzeke into komnye wenu sithi xa sifowuna sichaza kungathiwa omphi na omphi na and ndithanda into ongama be nento ayenzayo enkonzweni adume ngayo kwenzele sithi lo uthi xa yejika yeke sithi lo uthi xa ibe aphethetha ubhokotheke sithi lo ibethayo mali igubu sijike sibe manzi andifuni umama nje udutsho nawe andinandingumama nje mama nje phi mama nje phi phi akho mama nje apha ingaselizizane akekho umuntu ofika enkonzweni eyakho into futhi neqaphela abantu abaninzi bayayoyika ibhedisaida because bathe bhedisaida kuyashunya yeliswa ufuna ukwenzani oyo enkonzweni yokwenzani ivakushunya yeliswa zothina enkonzweni hlala kwakho hlala kwakho umntu akhetha ubaleka ngazo enkonzweni because woyika ukuma kule ndawo ude umntu abhudele uthixo wathi yintoni enzima apha so ndifuna ukuthi zenizazinto enifake kuyo mnanta nigqogqa boomama umntu umama nomama uzawuyazi into yakhe enkonzweni igama ke le nkosi malibonga and ke andifuna umama oqhubekayo enkonzweni because akho matye apha uqhubeka phaphandle